wanye namwe uri namge ni nama ibagiye kunewe sozi himbase izuzi zifuge bere yungame shigina tona izubani zerutse kushikarirenge shigina tona abahanga na fuge hamwe na vera vati shima
Oh,
she got it.